chanting. You say, if you go Simukondela andanga Aba ine nanzanga Uchokela na pamene Ine ninali mungono Ninalu sevelan